Uzefaniya, isahluko sokuqala. Ilizwi likaYehova elafika kuZefaniya, unyana kaKushi, unyana kaGedaliya, unyana ka-Amariya, unyana kaHezekiya, ngemihla kaYosiya, unyana ka-Amon, ukumkani wakwaYuda. Ndiya kususa ndiyisuse into yonke ehlabathini, utsho uYehova. Ndiya kususa abantu neenkomo, ndiya kususa iintaka zezulu, neentlanzi zolwandle, nezikhubekiso kunye nabangendawo. Ndibanqamle abantu emhlabeni, utsho uYehova. Ndiya kusosula isandla sam phezu koYuda, naphezu kwabemi bonke baseYerusalem. Ndinqamle kuyo le ndawo amasalela akwaBhahali negama lababingeleli abangengabo kunye nababingeleli nabaqubuda kumkhosi wezulu phezu kwezindlu nabaqubudi abazinikela kuYehova ngesifungo. Bafunge ukumkani wabo nababuya umva kuYehova nabangamfumananga uYehova abangamquqelanga. Yithini tu ebusweni benkosi uYehova ngokuba isondele imini kaYehova kuba uYehova ulungise umbingelelo, ungcwalise abamenywa bakhe. Kuya kuthi ngemini yombingelelo kaYehova ndibavelele abathetheli noonyana bokumkani nabo bonke abambatha izambatho zolunye uhlanga. Ndobavelela ngaloo mini bonke abatsiba embundwini womnyango abazalisa indlu yenkosi yabo ngogonyamelo nenkohliso. Kothi ngaloo mini, utsho uYehova, kuvele izwi lokukhala esangweni leentlanzi. Kuvele nokubhomboloza kwesesibini isahlulo somzi. Kuvele ukuqhekeka okukhulu ezindulini. Bhombolozani bemi basemgongqweni. Kuba badakile bonke abantu bakwaKanani. Banqunyulwe bonke abathwali besilivere. Kuya kuthi ngelo xesha ndiyigquthagquthe iYerusalem, ndinezibane, ndiwavelele amadoda agovalele ezintsipheni zawo, atshoyo ukuthi ezintliziyweni zawo, uYehova akenzi kulungileyo, akenzi nakubi. Ubutyebi bawo buya kugidwa, nezindlu zawo zibe ngamanxuwa, akhe izindlu, angazihlali, atyale izidiliya, angayiseli iwayini yazo. Isondele imini enkulu kaYehova, isondele, ikhawulezile kakhulu, yivani imini kaYehova. Liyakhala ngokukrakra khona igorha. Lo mini yimini yokuphuphuma komsindo, yimini yembandezelo nocutheko, yimini yentshabalala yakwantshabalala, yimini yobumnyama nesithokothoko, yimini yamafu namafu amnyama, yimini yesigodlo nokuhlaba umkhosi emizini enqatyisiweyo naseluqoqweni olude. Ndiya kubabandezela abantu, bahambe ngokweemfama, kubabonile kuYehova, liphalazwe igazi labo njengothuli, nenyama yabo njengobulongo. Nesilivere yabo, negolide yabo, ayisayi kuba nako ukubahlangula ngemini yokuphuphuma komsindo kaYehova. Lotshiswa lonke ihlabathi ngumlilo wekhwele lakhe ngokuba uya kubaphelisa inene abenze into ekhwanqesayo bonke abemi behlabathi. Amen.